usiku linachojijua nguvu yake ni mchana tu.
Habari kamwezi hawezi kuangaza mchana, unajijua nguvu yake ni usiku tu.
Yeah, I know.